Tuashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano i Washington DC muzindukanye na Diana Nininahazwe. Muti twabateguriye kinone mu gatondo kuno wa gatandatu nkuko bisanzwe iminsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini asekurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu makuru tuyahere mu Burundi aho bamwe mu manyagihugu ba mu mihingo itandukanye basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Ibiharuro vy'abandura ico kiza mu Burundi bibandanya kuduka. Wanyuma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwasanganye ubwandu n'uwo mu ntara ya Ngozi. Inkuru y'ijwi ry'Amerika teguye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ico kiza cakaranda k'inkende mpox cemejwe na leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida kuva ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ni nyuma yo kubeshuza ubujeje amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Bururi ko hari abantu batatu bari ku musego bagwaye iyo ngwara. Nyuma yo kwemeza ako karanda umushikiranganje Redwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu asaba abarundi mu manama atandukanye abagabisha kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda nikagume karanda gata
kubera harimo kijanye no guhimiriza abene gihugu kugira ngo twikingire ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni gukoresha imiti yo kwihanagura mu minwe imwe twita abadesinfekta kutegerana cyane igihe turi mu masengero mu masoko cyangwa mu bindi bikorwa mu mashure tukagerageza gutandukanya kuko twabikora muri corona kugira ngo tureke kwanduzanya.
Ako kamariko ntikariko karubahirizwa mu bibanza byo mu mihinga itandukanye bihuriramo abantu benshi. Mu isoko ya Kotebo mu gisagara cha Bujumbura naho haribonekeza indobo ku bwinjiriro bumwe bumwe bw'iryo soko usanga atamazi arimwo. Abakorera muri iryo soko bavuga ko bafise ubwoba kwa kukaranda gashobora gutema gatongora.
Ntibyoroshe na gatoya kubera umwe wese yinjira uko ashatse yavuye ntahimiriza rihari rikomeye. Uravye nko mu yandi masoko nko Passion usanga bakaraba neza hasanga hari nk'umuntu ari ku muryango winjiye adakarabye akamugaraga akagakaraba. Abantu baranamukanya gose kandi uravye mbere ico kizo menga ntanico kibabwiye.
Ibintu rero vyo gukaraba biratugoye cyane no gukura mu kariya twebwe usanga twibagiye tukaramukanya tugaca tubura n'amazi y'ugukaraba.
No ku bituro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura bihagararamo imodoka rizunguruza abantu akamu k'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ikariko karubahirizwa. Uyu ni umwe mu ngenzi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nga muri parike ngurabana nta hantu wotse urakaraba kenshi hariyo. Karubazi uko bari bazanye amabombo bakagira ngaha aye ku murongo abantu bakaza barakaraba ubu nta bihari. Bategezwa gukorana ko mukurira. Urumva yuko kubyikingira ntibiba bigekonze.
Ahandi abakuriye basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda k'inkende nikabandanye karanda gatahani mu mashure. Igitega ku mugwa mukuru wa politike harugwa amashure menshi yisumbuye afite uburaro bw'abanyeshure. Abarongoye amwe muri ayo mashure bavuga ko ubukene bw'amazi butazoborohereza gukora isuku neza abanyeshure nibava mu buruhuko. Ariko ku ishure ryisumbuye gitiriwe umutagatifu w'ubwitonzi aho nyene Igitega Patrice Simon Nzigirabajya arirongoye yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ku ishure arongoye atakibazo bazogira.
Turazi kugwaruka ruzoshika hano rukumburanye cyane gose rukeneye kugwana munda. Ariko tuzogerageza dutangure tubasigurire tubibutse kandi twizeye ko bizogenda neza. Twebwe twaragiriwe ibakwe turaronka abagira neza badufasha gushiraho ayandi mazi twisangije ya forage. Nibaza ko atakibazo kidasanzwe tuzogira cy'amazi mu byerekeye isuku iyo ayo ya regideza taje yuwacu arashobora gukora
mu Burundi buhana n'ibindi bihugu amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo guhangana n'akaranda k'inkende mpox na unyene nari karakurikizwa. Abaca ku rubibe rwa Gatumba ku rubibe Burundi buhana na Republika iharanira intwaro rusange ya Congo bavuga ko birenganira ukuri kwamye. Basaba ko bushirwaho byangombwa kugira ngo ntibafatwe n'ako karanda benshi bavuga ko kaje kava muri Congo.
Jabuka najabuke muri yo ndwiheze sinakaravye umuntu yigira uko nyine kubera atabintu bihari umuntu yo karabiramo
je ntamaze nigeze mbo naciye ngenda nongera ndahacangaruka namaze nigeze mbo ayo mazi bo yazana tukaza tukayakaramba
bitwa yumvise kuyateye gusa igihari ni uko bodufasha bakazana ibikoresho bagasfashira mu amazi n'amasabune tukadafika karaba ku mwanya
nishira hamwe sema buri kugira abagwaye mu Burundi babona ko leta ikwiye gutorera umuti cyo kibazo cy'ubukene bw'amazi kuko isuku idashoboka hatagira amazi Serge Nshuti ajeje ubisata cyo kumenyesha amakuru muri sema bo
ariyo tugahimiriza abarundi bose ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu cyacu ko bogerageza bakaza barubahiriza impanuro cyanke ingingo ziba zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu kuri leta nayo turayisaba ko yogerageza mu bihingo itandukanye cyane cyane nko mu bisagara aho usanga hari ubukene bw'amazi bakakwiragiza amatangi y'amazi kugira ngo aho bishoboka abantu benshi baze bararonka ingene baronka amazi yo gukaraba
kuva ku karanda kemejwe na leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'indwi no mwaka wa 2024 ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko abarenga ku ijana aribo bamaze kwandura ku karanda benshi nabo mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu asaba uwo wese abonye ibimenyetso bya ku karanda kwihutira kuja kwa muganga kandi ko kuvugwa ari ku buntu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha muri Amerika Vice President Madame Kamala Harris yifatiye mu gahanga Donald Trump yahora ari President wa Amerika akaba ari nawe mu candidat President ku ruhande rw'umugambwe w'aba Republican mu kiganiro ciwe ca mbere yatanze kuri televiziyo ya Amerika CNN kuva yemeye kuzoserukira umugambwe wa Democrats mu matora Madame Kamala yanebaguye cane ivyumviro vya Donald Trump na cane cane kwijanye n'abimukira hamwe na politike yiwe kuri Israel inkuru yateguye ni ijwi rya Amerika Muchongereza mwishikirizwa na Pierre Claver ni umuru
Kubwicegera cyo mukuru w'igihugu cha leta z'umwe za Amerika Kamala Harris harageze ko ico gihugu cibagira burundu intwaro ya Trump mu kiganiro cari kirindirwa n'abantu benshi kuri CNN Harris yatangaje ko Trump yagerageje gucanishamwo abanyamerika yabivuze ari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Georgia imwe muzikomeye mu bumanuko bwa Amerika kubwo umukandida w'abademokrata ashiri imbere umwumvikano muri politiki hamwe yotogwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu byo bavyiza ashize muri leta yiwe umushikiranganje aturuka mu mugambwe bahanganye w'abarepublikani kubibazo nkora mutima ashiri imbere Kamala Harris yavuze ko niyatorogwa atazohagarika umugambi wo gucukura ingufu z'umuyagankuba urimo ubumara naho abakingira ibidukikije babigwanya kuri we Amerika irashobora kuhakura ubutunzi bukomeye Harris yavuze ati reka nsubire kubigaragaza mu mwaka wa 2020 ndiko ndiyamamariza mu kibanza cicegera cyo mukuru w'igihugu sinigeze nanka umugambi wo gucukura ingufu z'umuyagankuba urimo ubumara n'ubu sinzigera nankiriza uwo mugambi Icho gisata ni ngora mutima cyane cyane muri leta ya Pennsylvania irondegwamo amajwi menshi kuko gihakazi na mikoro ku bantu benshi kuvyerekeye abimukira ingingo isanzwe ivugwa cyane n'uwo bahanganya Donald Trump Harris umugore w'imyaka 59 abona ko abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bashobora kubangamira umutekano wa Amerika mu bikogwa by'iterabwoba naho kare yarafise ingendo ihushanye niyo mvugo muri kahise Kamala Harris wewe yijeje ko atacahindutse ko nubu acezeye ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kuhari kandi ko ari kibazo cihutirwa ndetse ko Amerika ibwirizwa kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere bikabangamira igisenge c'isi aha niho Donald Trump amufatira ko ari mahindagu Trump avuga ko anyotewe kuvugana n'uwo yita mugenzi we akamwereka ko yahinduye imvugo mu byimviro byose Harris ashiri imbere yavyanditse ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi afatiye mu kiganiro kizobahuza itariki 10 z'ukwezi kuza ku 9 Kuva Joe Biden akuyemo akarenge mu kwezi kw'indwi agasigira kibanza Kamala Harris Trump ntigeze ahagarika nawe kwifatira mu gahanga uwo bahanganye yanamwagirije ko yagize urukundo rw'abiragure ku mvo za politike aha Kamala Harris ntiyashatse kubivuga ko byinshi ahubwo yihutiye kuja ku kibazo gikurikira abanje kukanyuzamwo ati Niko yamira ni indirimbo yiwe ishaje nayo ku ntambara ya Israel hoho ntajye umunwa Harris yavuze ati
As I said then, I say today, Israel had a right, has a right to defend itself, we would. And how it does so matters.
Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna umwansi ariko ku rundi ruhande abanyapalestina b'inzira karengane baramaze kwicwa dutegerezwa gufundika amasezerano y'amahoro mu biganiro biriko birabera I Doha. Gucikubu abahinga ntibarashobora kwerekana ukunzwe kurusha uwundi hagati y'umukandida w'abademokrat Harris n'umurepublikani Trump gusa bavuga ko Harris arusha icizere Biden. Bose baracateza amaso co kimwe ku mareta akomeye nka Georgia izo bazojamwa mu kwezi kw'icumi na rimwe ari nako kweza amatora zoberamwo. Ico bikoze Trump yaragiye kuwa kane uheze muri Michigan. Pierre Clavier n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijugiya mika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro vya kano kanya tubandanirize rero ku kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza hindwi gushikiza hindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ni umunsi wahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zashyize ahagaragara itangazo rihuriweho risaba abarebwa n'icyo kibazo bose gushyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bafashe abashimutwa bakaburirwa irengero kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se ya buri karere k'isi. Mu Rwanda umuryango wa Uziel Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza uramutabariza ushaka kumenya irengero rye hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Inkuru irambuye Eric Bagira Ubusa.
Tuganira na Madamu Eliana Nkarakoze wo mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uko kwezi. Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo.
Araje baramujyana ari saa tatu n'igice z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Ntibatubwira ikintu bamujyaniye. Twageze ku karere turamubura, tugera kuri Ribuya ikaze turamubura, amakirizo yose twarashatse twarahebye.
Yatwawe na bande se?
Twabonaga ari abantu bambaye bya gisirikare.
Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we Ntakiruta Imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose.
Nabanje kujya ku murenge Gitifu, nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri Ribuka yose naho baravamo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana, ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero. Abasirikare harya muri Mugaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira, nahamagara ngo ntabwo turahamagara, ngo none uyu munsi bambwira ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu.
Mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro. Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugira nk'umwere. Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye ko koko umuryango wa Ntakiruta Imana wamwituye mugezaho ibyishimutwa rye.
Kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi igira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka.
Ajya yajyaga mu nzego z'umutekano?
Oya, yari yaragiye Kongo aragaruka. Kewe naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho Jenoside aragenda, ariko yarazi ko gihari aragohera aragaruka. Yagiye nk'inshuro nk'ebyiri. Ayo makuru rero bayagejejeho nibyo nkirimo nshakisha kureba nanjye menye aho ari, ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza.
Uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakiruta Imana atagizwe umwere ku byaha bya Jenoside akekwaho, ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 rubanza rutaraburanishwa mu mizi.
Ntabwo ari ukugirwa umwere, ahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko. Yaburanaga ifungwa iminsi 30. Ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko ntabwo bagiye ofoye ikibazo.
Ku ruhande rwa Madamu Mwarakoze agasaba ko abamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye.
Icyifuzo ni nuko nyine twebwe twamenye ahantu aherereye tukavuga tutirinda cyangwa se yarapfuye ikibazo nuko nyine twabuze irengero twe kibazo twagize bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira.
Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru yaho se umubyara aherereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi Gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabazaho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko.
Ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera banze gukora akazi kabwo? Bo barumva umuntu wawe yarapfuye se? Twarabasobanuriye.
None se mubabwira aho aherereye?
Nose umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo? Umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe babiri batatu barambuye ngo ni abantu batanu. Nabura n'abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. Ni mworoshye, nje sinari ntahari, umuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye. Nje nabwe ni nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano, nimureke dukurikirane. Ndanababwira noneho reka mbaze noneho RIB turaganira na RIB rero mu by'ukuri niba duha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka, nibashira umutima hamwe, niba turekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose. Umunsi nabimenye nanye bwanye nabajyana nzamubereka.
Ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kubohereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo, Francisco Saveri Mutuye Mungu waburiwe irengero. Kubwo imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri igihe cyose izamuwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva amakuru y'iwanyu mu ntara ku Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi umwaka w'amashuri uzatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye, bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byiyongereye. Abatuye mu kigwati cya Mutambara mu Rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe. N'inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Urumva tubisenge Imana kubera hariho umuntu yatubwiye ngo ni nyuma ya karabaye Imana irakora, rero tukoresha kwizera.
Uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika, bakaba aba mu nzu y'ihema ku Mutambara wa Rumonge. Aho ariko yishura umukunzi w'Ijwi rya Amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishure. Ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatatu. Afise abandi babiri, umwe yiga mu w'indwi uwundi mu w'umunani. Yasiguye uko ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura.
Aha, ubutyo tuhabaye no kuri tuhabaye ku kibazo kinini, inzara, ubukene, eka nta kuntu mbona urumvagira twibereyeho ku bw'Imana gusa yonyine.
Ubwo bukene nabwo buterwa nuko abo bateshejwe izabo n'umwuzure wa Tanganyika ataho barimo abafise ntibadandaza, kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura. Naho borima babanje gukebesha ntibaharonka. Uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati:
"N'ubunyanitse saha na mbatse ubundi mu kenyezi ngaha ndamubaza nti wewe wabaye ino muraturangira aho twose kanaho ba mu bikazi dufume turima yampakanye tinaze ntaho menyereye tuhakura mwanda
tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure uyu mukenyezi afise abana bane biga yagize ati
katse ntana kimwe bakatse ntavyo numva mu mutwi wanze kuko hata kwitegurira ikintu ububona n'ikintu intambwe ugeze ko none kugera uno munsi yo ntambwe zewe ntayo mbona kuko no kujya n'ikibazo n'isita nta kundi rero zewe numva umenga ndiko ndavyitegurira kuko navuze nti ivyo Imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira
n'abana b'abanyeshure baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo uyu nuwiga mu mwaka wa gatanu w'ishure shingiro
nacyo nditegura kubona amakaye ndabona na birato na uniforme ndabona abavyeyi bagiye kubirondera sizi ko bazobironka
bamwe muri abo bavyeyi barizeye ko Imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye abiri bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uheze agisigaranye impapuro nkeyi ndi mubyeyi we nabona uko azobigenza
nihagera gutangura amasoro atana kimwe bafise no kwicara muhira nta kubundi kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi kuyerera kwangara kubera batagiye kwisure
Urongo y'ikomine ya Rumonge Auguste Minani amenyesha ko ikibazo cabo babyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo ku ishuri akizi yizeza abo babyeyi ko batazoronka ibikoresho babihawe n'amashirahamwe komine izobasahiriza ariko aratanga impanuro kubahura bahabwa ibikoresho by'abanyeshuri
twoshimeka cyane dusaba bene igihugu ko yibahawe makaye kuri we yakoresha kuyahabana kugira ngo baje kwiga ntibasubire twabonye mwakweze abacyo sanga baje kuyadandaza hakuyashira abana bakabona umuntu hawa makaye n'ishirahamwe iri akaza gusaba irindi shirahamwe bakabigira nk'urudandazwe iyo ngende rero mbi turasaba ko itwosha kubonekeza uyu mwaka
ku isoko nkuru ya Rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura ababyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure uyu n'umwe twahuriye aho bagurisha amakaye
ibiciro by'amakaye byaraduze cyane ku rugero rwo hejuru ahubwo birateye n'ubwoba turiko turavyitegereza twumva agahindume karaduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja ku ishuri muri uno mwaka byatubereye ikibazo rwose bikomeye ngaruka nuko tubona abana benshi bamwe bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremo ku ishuri hasigare twigisha bo tubona abafise amanota meza
aho ku isoko mu Rumonge ikaye y'impapuro ijana yahora igugwa amafaranga ibihumbi bibiri mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu iyi mpapuro mirongo itandatu ubigugwa ibihumbi bibiri kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'amarundi iryo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva ku itituka ry'ifaranga ry'Uburundi ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika
Muntara ya Kivu ya Ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagore bahunze intambara baturuka muri za territoire za Masisi na Nyiragongo bahishemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga bishize hamwe abaturage babaha masambu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jimishukani bakomera yarabasuye
Aha turi ni muri groupe ya Rusayo ibarizwa muri sheferi ya Bukumu muri territoire ya Nyiragongo Aka gace kari muri tumwe tugize territoire gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibigori. Muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube, ihene n'intama. Inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha. Aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi dore ko nariho abarizwa inkambi ya Rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri territoire ya Masisi n'igice kimwe cya territoire ya Nyiragongo. Ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga ababiganjemo impunzi uyu ni madamu Rahabuka Hindo impunzi yaturutse ishasha mu territoire ya Masisi dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati
nimenda kushamba
Ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko bibona nikoreye ibiti by'imyumbati. Nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza, kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze. Ubu ningerayo ndatangira akazi. Impamvu mpishemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri Goma. Ubwo rero ibi biramfasha njyewe, kuko iwacu ntitukigerayo tena.
Tukiagira twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto. Abo banyekongukazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi, cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya Kongo n'abaterankunga batandukanye.
Twebwe hano tureba turi impunzi, twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi, duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi. Twaraje aha ngaha muri Nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima. Nk'uko ubibona aha ngaha turahinga imihoko, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibigori. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza. Ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo. Twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe, niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge. Ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu.
Aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo, batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta. Nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere, bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi. Barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro, kuko barambi ubuzima bwo guhunga.
Nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane, kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe, wenda zirebe ko zagarura umutekano wacu. Ariko mu gihe tugitegereje k'umutekano ugaruka, barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza. Nibyo, natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi. Reba nawe ahangaha turi guhinga ni kumabuye, nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye. Inzara niyi bidutera. Ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano wacu.
Batusaidie kwanza abanyamanzishe bile.
Nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi, hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyunga na bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi. Ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo. Uyu ni Mukamana Ronia, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi 70. Tumusanze ahinga na bagenzi be.
Hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya, kuko turi guteseka mu nkambi ntacyo turi gufata, turi impunzi. Kugira ngo turye nuko twakorera abandi, niho turi kubona utwo kurya twa burebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu.
Burya Amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umushumba gito akuragirira inka mu manga. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi rya Amerika nino ngaha duce tuba turabangiriye igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru vya kino gitondo. Mwari mwabiteguriye mwongera mu bishikirizwa na Diane Ninahazwe. Yakoze Nadia taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Reka tubikebanure, tuyifuriza kubandanya muranirwa mu manyi no mu vyanyu. Ntitwasize mwenyene, twasigaranye bagenzi bacu bo mu kiganiro c'umuziki kugira ngo babasusurutse biciye mu ndirimbo zitandukanye. Ahanje turaza kongera amakuru igihe c'isa 12 ku mugoroba, na makuru ngiye kubategurira aza kwa yibanze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ariko nayo azobagezweho ico gihe ijyane no kwisi mu kurindira muranikwe.